rusangi ico nabonye nuko amatora ntabwo yagenze nkuko abantu babyifuza kuko twabonye yuko mubo duhiganwa harabitwaje ibibanza bafite kugira ngo baboragize ndetse banagirire nabi abasenera ibi ndabivuga kubera yuko ku munsi w'ejo honyine ara yapfunzwe abantu barenga 120 abo nabo bakaba bari bamwe b'indorezi baba bahagarariye umugambwe mu biro by'amatora ubwo baragiye bafatwa bapfungwa bagirizwa ibitajeni bize mu ntumbero yo kugira ngo hageze guharura haharura abasendede FDD bonyene noneho amajwi ya senere bazi bayagira yabo babone yuko boronka insinzi nkuko bishwa byipfuza ivyo rero twatumaze imiti tubibona kuko kuva baliste y'abamandatera sohotse icyo bakoze uruhigi ku bamandatere ba SNL kugira ngo bamarire mu munyororo ngo bikunde ndetse tubone abaduhagararira mu biro by'amatora iyo nayo ntabwo ari ingendo ya demokarasi ni ingendo y'abantu bibera mu gitugu nabyo ntabwo bidufasha ntabwo biduha iteka na gatoyi bituma ahubwo igihugu cyacu kiguma inyuma kuko abantu bataheza ngo bakore ibyoteza imbere
Icyo ushatse kuvuga Bwana Rwasa nuko mu biro by'amatora byinshi mutahagarariwe mu gikorwa cyo kubarura amajwi.
Niko byagenze ndetse naho twashoboye kuba tubafise ibyegeranyo mu mategeko bivugwa yuko babwiza gutahana ntabyo batahanye naho bagomba kubimanika ku buryo wari wese yoshobora kubibona ntabwo babikoze. Ibyo byose rero nibyo tubona yuko ari ibintu bigabije nyine ubusumwe bw'amatora ndetse byanabaye na za interineti baziciye za WhatsApp zidakora biboneke yuko bagomba gukora ibintu nyine ata muntu ashobora guha inkuru abandi ngo amenye ibiriko birakogwa hanaka noneho kugira ngo abantu babe batabufata n'ingamba z'ukuntu ngo bigwanyiriza hamwe icyo bibesheho nuko hadatora telefone hadatora izo social network cyangwa ibindi ko hatora bw'abantu kandi abarundi nabo baraye babyerekanye baratoye ku bwinshi SNL ku buryo aho tugeze kubera tumaze kwegeranya amajwi menshi adushyira imbere haba mu itora ry'umukuru w'igihugu iry'abashingamateka ndetse n'iry'abajenama b'amakomine
ibyo uvuze byanavuzwe n'umuvugizi w'umugambwe wanyu ku rwego mpuzamahanga Aime Magera mu butumwa yavuze ko yemeza ko SNL yatsinze ayo matora namwe niko mubibona ese icyo gihe ntabwo mwaba mukiye ukubiri n'ibivugwa na Seniko mutagomba gutangaza ibyavuye mu matora igiye yo itarabishyira hagaragara
ntabwo twa duciye kubiri na Seni kuko Seni ni urwego rw'igihugu bavuga ibyabo twe natwe nk'umugambwe turafise uburenganzira bwo kugira icyo tuvuze ku byo dukora ku byo tubona ntako se rero twaba dukoze rero tuvuze uko ibintu tubibona ahasigaye tutegereza yuko bazotangaza ibyo bazoba bakoze nitwabona bihura n'ibyo tuzoba dufite nta kibazo bibaye bidahura twisunze iby'amategeko avuga tuzokora iby'amategeko aturikurira
ku giti cyawe ibyo mufite kugeza ubu ngubu muhabwa n'ababahagarariye mu biro by'amatora bitandukanye nuko muri imbere mu bijyanye n'amajwi y'abatoye
egome
mu myiyamamazo yanyu mwakunze kumvikana muvuga ko mwikeka ko bazobiba amatora ese niramuka itangaje ibyavuye mu matora bitabashimishije icyo gihe murateganya gukora iki
tuzobihagararaho kuko n'uburenganzira udashimishijwe n'ibyo senikoze uritura inzego zibijejwe nko muri ibi witura sentare yubahiriza ibwirijwe shingiro ari nayo mpamvu twe dusaba yuko yaba iyo seni yaba iyo sentare ikaba arundi bose abanyepolitiki abanyamashengero abatari mu migambwe ari muri sosiyete sivile nuko bose boja ku ruhande rw'abanyagihugu ntihagire umuntu yorondera kuvuguruza abanyagihugu ijya abanyagihugu bashinze rikaba ari ryo rije imbere
hanyuma Bwana Rwasa wagarutse ku kibazo cy'uko hari abanywanyi banyu benshi bafunzwe muri iki gihe cy'amatora muri abo banywanyi banyu harimo ndetse n'abari biyamamarije imyanya itandukanye muri ayo matora ese abo banywanyi mwabagumije ku mpapuro z'itora cyangwa se mwabasimbuje abandi
bakuba kuri izo mpapuro z'itora kubera yuko ubwa mbere na mbere wo y'umuntu atarakatirwa atarasubirwa urubanza uyu muntu abafise uburenganzira bwiwe. Turetse n'ibyo ikigaragara nuko abo bantu bose bafatwa ku karenganyo, kuko hari n'urwandiko umushyikiriza manza mukuru wa Repubulika yandikiye umukuru wa Seni amusaba yuko abantu ngo abafuta ku maliste ya Sene mu gihe atamanza baracibwa. Bamwe akavuga yuko bari no mu munyororo kandi abo bantu atanu umuntu arigera bitwarira n'umunsi n'umwe mu buzima bwabo. Ibyo byose ni byerekana yuko mu by'ukuri ubusuma mu matora bwarapanzwe bwarateguwe. Ni ukuvuga umwe wese mu ruhande arimwo arafite icyo yagomba gukora kugira ngo babone yuko ubwo busuma babushikako.
Bwana Rwasa, hari benshi bamaze kuvuga ko igihe utakwemera amatora bishobora kubyara imvururu mu gihugu, dore ko hari amakuru menshi yagiye aboneka yagaragaje ugushyamirana hagati y'insoresore z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse n'abanywanyi b'ishyaka ryanyu CNL. Nta mpungenge mufite ko igihe mwaba mutemeye aya matora bishobora gukurura indyane mu gihugu?
Nta ndyane mbona byo kwega. None ubwo baba ari ubwa mbere se abantu bituye sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro, ibyo byoza ni njyane gute? Ahubwo ibyoza ni njyane n'igihe abantu bavuga bati turakora ibintu binyuranye n'amategeko, na wundi dukora ibintu byemewe n'amategeko, injyane zoza zitese zoba zivuye hehe? Cyane zoba ziri kugana hehe?
Mu matora y'ejo hari andi makuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku rubuga rwanyu rwa Twitter. Ayo makuru yaragaragaye aho mu ishyaka ryanyu mwagaragazaga amakenga yuko hari abantu bashobora kuba bari ku rutonde rw'itora batakiriho, ko hari abantu barimo babatorera. Ayo makuru niyo hari icyo wayavugaho?
Ayo makuru niyo, kubera yuko abantu barazinanye kandi byagaragaye yuko abakuru b'imitumba bahawe amakarata menshi yo guha abantu ngo bajye gutorera abandi, bakabandikira n'impusha zo guca gutorera abandi, ugasanga muri abo bariko baratore ugasanga abo bantu ntibakibaho, cyangwa se ugasanga n'abantu baciriwe iminyoro bari mu buroko, ibintu nkamwe n'ibyo. Ni nayo mpamvu buriya base no kumanika izo ntonde, kuko bazi umukino bakinye, bazi icyo bakenyuye. Ariko ibyo byose urumva kumbura umuntu yagiye gusesengura karaba, hari nubwo usanga igitigiri cy'abanditswe ko aribo bazotora usanga cyabaye gito ugereranije n'ibyo uterateranije abo abatoye mu gihugu cyose. Ibyo byose nibyo duteze kuzosuzuma ubwo bazotanga ibiharuro ntabanduka mu byitwa ko bizaba byavuye muri aya matora.
Witabiriye amatora aheruka y'umwaka w'2015, witabiriye amatora y'umwaka w'2020, ikinyuranye nuko muri uyu mwaka nta mukuru w'igihugu uriho wari ku rupapuro rw'itora. Duhe itandukanirizo riri hagati yo kuba uhanganye n'umukuru w'igihugu uriho no kuba uhanganye n'undi utari umukuru w'igihugu?
Natandukanirizo ndabibonamo kubera yuko n'ubundi umukuru w'igihugu ahari yagiye kwamamaza no kwiyamamariza uwo mukandida wa CNDD FDD. Ntabwo twahiganwa n'umukuru w'igihugu wenyine, twahiganwa nabo bari kumwe bose. Uyu munsi uburiganya buri kuba hirya no hino, si ukuvuga ngo niwabukora bukorwa nawe bari muri iryo shaka muri uwo mugambwe. Nta tandukanirizo rero rye mbonamwo, kuko n'aya matora tuyakoze umenga igihugu kiri mu mategeko yo mu ntambara. Ubwo nyine ubona yuko bari bafashe ingamba zose kugira ngo babone yuko botsinda atakibworanye. Ariko rero urumva yuko uko ibihe bigenda niko n'abagabo batahura gusumba abatora uko bari bameze muri 2005, siko bari bameze muri 2015, siko bameze muri 2020. Ari novuga yuko itandukaniro sijya abakandida, itandukaniro ni ijya abatora, kuko bamaze gutahura ibyo bagomba gukora n'ukuntu bagomba kubikora.
Bwana Rwasa, mu gusoza ubutumwa ku banywanyi bawe no ku Barundi muri rusange muri iki gihe bategereje ibyavuye mu matora?
Ubutumwa bwanje ku Barundi bose, ku banywanyi ba Sene n'abatari abanywanyi, ni uko bashyira imbere Uburundi nk'igihugu, nk'impetso, nk'umubyeyi, bakumva yuko ikintu cyose cyohungabanya Uburundi uwo ari we wese abwirizwa kukirinda akagica kure. Icyo saba baba abajejwe amatora no kuvuga seni sesi sepi na ni asena yubahirizwa shingiro baba abategetsi baba abajejwe umutekano baba abanyepolitike baba n'abandi bose abanyamadini n'abandi nuko twese atawuvuyemo dushira aho abanyagihugu bashize tukirinda uwo wese yogomba kuvuguruza abanyagihugu akoresheje igikenye cyangwa amayeri kugira ngo abandanye yirongera inyungu ziwiwe igihugu nacyo kiri gukomeza kumanuka mu manga y'ubukene no mu ndyane icyo nicyo nubwira abarundi bicyo nuhamagarira uwo ariwe wese gukubita agatima mpembero akumva yuko inyungu z'Uburundi zisumba inyungu z'umuntu umwe umwe ku giti cyiwe cyangwa umugwi w'abantu.
Agatorwa sa umukandida w'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe kuri aka kanyu mama.